twaramubonye yihaya ko akora ibikogwa bigiye bitandukanye, twaramubonye yivuga ko ariwe asengira abantu bagakira neza cyane, twaramwumvise bamushingira intahe bavuga yuko ari umugabo w'igitangaza ariwe akaze kurusha abandi kandi abikora neza cyane. Eka nta utamwumvise avuga yuko yoba yaruguruje urushengero rushasha abantu bagasenga bagasenga kandi bagakizwa akabasengera bagakira neza. Twaramwumvise bariko baramwishuza amadeni yagiye yarya atandukanye, boba baramufakije amasponsor bamuhaye kugira ngo ashobore kubakisha urushengero. Subundi riko ndavuga ni pasteur Muvuto, nyuma y'iperereza twagize yo twari twaruse umukobwa aza kutwitura tubwira yuko twomujyana aho Muvuto aba kugira ngo amuhe amafaranga yiwe yoba yaramuhaye kugira ngo yubakishe urushengero aho bafise bari bafise group hari aho bari mu gihugu bari barakoze aka group kiwabo mu masengesho bagira muri serie yabo kugira ngo bashobore gufasha abatishoboye maze bagashobaje hamwe kugira ngo bashobore kurungikira amafaranga yo kubaka urushengero rw'uyo mugabo. Ni mu kiringo rero matogoza twagize wewe yari yababwiye yuko boyamugurana kugira ngo ashobore kuba ku rushengero bivanye na bamwe muri bo bamubari bagize iyo group bari bafise amasezerano bari bafitanye n'ibikorwa bari bafitanye bakamufasha mu gushira ingufu mu kuguronka ayo mafaranga. Ni nyuma yaho rero twagiye twumva twagiye tugira amatohoza yimbitse kugira ngo tumenye neza na neza ayo mafaranga icyo yoba yarakoze kuko twarumvise neza ko yoba tubatse urushengero. Turavuga duti reka tugira amatohoza kumvirize neza na neza yo mafaranga icyo yoba yakoze. Ni kwa kundi nyene ko kwiboma ko kwimama ko kwipapa ko kwiparatura bavuga bati jewe nzoka inshuro zitatu jewe nzoka inshuro zitanu. Nawe rero n'uyu mugabo yari yavuze yuko azokwa umugore inshuro zitatu mu kiringo no ku mafaranga y'inkwano ya mbere yari yagiye yasigaye ko ideni mu mafaranga yari yemeye gukwa zari miliyoni zibiri aho yari yatanze umuriyoni umugore wiwe babaramuha ku ideni aba mireya yuko nyuma y'imisi umuriyoni usigaye azosha wuzana. Ni nyuma yaho rero yaciye akora urubanza rero kwa mukonsomye imiliyoni zishika kuri zitandatu umwugo rubanza akaba yakoze ibintu byari biteye icyo twokwitigomwe canke sinzi ukuntu twovyita n'amafaranga menshi avugwa ko yoba yarakoresheje umwugo rubanza gwiwe go kuja gutanga amahera yarasigaye. Mu kiringo rero yari yemeye yuko azoza aramukwa ku mwaka akazoza aramukwa ku mwaka mpaka imyaka itanu iyere aho yagombye kwerekana ngo ikintu kidasanzwe. Ni mu kiringo rero yaciye ayo mafaranga yose iyo ku iyo myaka itanu yari kumukwa yaciye agenda ayarihiye ko aho birumvikana neza yuko ayo mafaranga yakoye yari yayakuye mwayo mafaranga babo bakozi b'Imana bari bamuhaye. Mbega wewe uvuga ku iki? N'uyu mugabo rero uyu munsi ari kararonde kwari karashako hasi hejuru bavuga bati vyanke bikunde tubwirizwa kumutura vyanke bikunde tubwirizwa kumurondera kugira ngo aduhereze amafaranga yacu kugira ngo atubwire neza na neza amafaranga icyo yoba yarayakoresheje. Ni Muvuto rero uyu munsi atari heza ariko akamwemwe nikosi wabo w'umugore kuko yabasigiye inkwano yabo y'imyaka ine yayisigaye ni deni yarasigaye ryose akagenda ariko yeyo nkuko mubibona ku ifoto. Ni Muvuto yari yajyowe bamuteretse isake imbere inkoko nziza cyane ideko ifise decor aha rero simwe gusa nuko twashoboye gufata gafoto kamwe gusa ntiyari isake imwe gusa ku buryo isake zarashika kuri munani kandi bifungurwa vyari biharu urabona ko vyari bifungurwa vraiment vy'agaciro kandi vyaguze amafaranga menshi cyane. Icyo dutangaje rero ku uyu mupasteur Muvuto nuko mu rubanza rwiwe harimo n'inzoga ziborera ariko ku ruhande rwiwe nta nzoga iborera yigezanwa ariko ku ruhande rw'abandi bantu bashobora kunywa ndetse na bamwe mu basengera mu rushema mubo yita bamwe mu banyarushengero rwiwe tukaba twarabonye bihereza akayoga. Ni pastor Muvuto rero tubabwira ati uyu munsi ibintu nibimeze neza cyane ushobora kugira icyo ubivuze kugakomanta urashobora kuvuga ati Muvuto w'ibintu uri kurakora sivyo canke sivyo. Ni Muvuto rero bamwe bamushingira ntati arasenga ariko turiko turabona yuko ariko aritwara nabi cyane. Ni Muvuto rero twari twarakoze ikiganiro atubwira yuko yoba yuguruye urushengero rwiwe igitega ntituramenya rero neza na neza ko byari byo cyane kwari kudutera amafrape tuzogenda tubitohoze neza cyane tumenye ko ari byo
nkatarivyo amakuru amwe nayandi muzo yamenya abantu b'Imana makuru amwe muzogenda mu yaronka nta nkuru nimwe mutazoronka turi kumwe twese amakuru nkakira mvunda hari azoba yabonetse neza cyane namakuru rero twagiye kurondera neza na neza dusanga rero amafaranga yoba yarariye muvuto yariye abantu basenga yoba yayakoresheje mwe bibikorwa byo kujya gukwa aba byo kujya gutanga inkwano yari isigaye ku mugore wiwe mbega ibi bintu vyiharaje byo kuzaba ariyemeza gukwa Inchuro zingahe vyunguriki bigenda gute ibi bintu byo kuza barakwa kangahe na navyuze kumusta akese dani ariko sinari nzi yuko abantu bose ari nka karanda kabateye mbega kubu abasore bamwe bavuga bati tugomba kurekama inkwano bayikureho abandi nabo bati twebwe ahubwo ku nyuma y'imyaka nzogukwa inchuro zitanu kumwaka kumwaka gupaka inchuro zitanu zikwire ivyo navyo ubivuga kwiki hazo havura haza nabandi bavuga bati nzoza ndamukwa kumwaka kumwaka gushika aho tuzokwitaba imana reka tubirorere rero turindirane igishika turindirane umwete ibi bintu bihaye byo kuzabara kwa kangahe kangahe bigatuma bakora amafuti nimuvuto rero pasteur bamwe bamupinga abandi bakavuga batarasenga abandi bakavuga bati Uyu munsi turiko turumva bamwe bavuga yuko yo bakoresha amangetengeke yo bakoresha ibifyitifyiti bakavuga bati kumbure muvuto amasengesho yiwe sayukuri vraiment aho sino shobora kwemeza ngo akoresha amangetengeke cyangwa ngo bimeze gute eka aho no wandiko ndapinga ariko bamwe bose bafise ukwemera kwabo umuntu wese afise ukwemera kwiwe bantu b'Imana ntiwoza gupinga ukwemera kwa mugenza cyangwa ukwemera kuwundi muntu oya aho go wewe emera ukwemera kwawe emera ico warusanzwe wemera ndakubwira ati murambanye mayigwe rero mwe byumwagize subscribe mugire share mugire commenter kugira ngo tubashe kwikosora ushobora kuvuga ati we maheri ahantu warengereye cyangwa ati we maheri we bimeze ko burya rero wewe uratuyayura rimwe rimwe ugashobora gushira muri commenter tukakumva ntari bi nka kibazo ndeka ndababwira ati rero mwebwe mudasubira kudukurikirana barundi bene wacu namwe mwa mu gihugu cyacu mukaja mu bihugu byo hanze ndababwira ati mwakoze neza cyane kudukurikirana ndababwira ati namakuru agiye tomoye muzogenda muyaronka kumwanya ndababwira ati mwebwe musenga mukumvirwa dusengere muvuto tumusengere kugira ngo ashobore kumererwa neza hari ashobore kurananirwa mu vyarimwe ashobore kumbure kugira ahaba yubawe kugira ngo yikosore nimba ari mu mana agendere mu mana vyukura dahindukira canke nimba bimeze gute okay arabukuntu yo kwiyanura arabukuntu yo kwikosora rika ndabashimire ndababwira ati mugiraho muba mubawe mubeho mu vyanyu no mubanyu ndababibutsa yuko ari festival ku munsi wa rero tuzoza muri festival kuraba icavuyemo kumbure mu mahiganwa ya festival ariko baratwaye ama sinema yabo baratwaye amaderesi yabo ni bamwe nabandi bagenda batindime bavuga ngo iyi ngwe izopasa ngo iyi ntizopasa eka twebwe ni turi muri giri ya festival ariko wewe kubwa urashobora kuvuga ati iyi festival ibi bimeze uko ibi bimeze ariko ku rundi ruhande reka ndabashimire ndababwira ati bandanye mudukurikirana yari mayeri kiramfu wanyu yari Mr. Kiramfu ndababwira ati ibintu birasa neza cyane mugiraho muba mwubahwe ndabakengurukiye cyane mwebwe mwadukurikiranye ariko ndababwira ati muvuto iyi koso merci sana